Malibonga malenkosi.
In the name of the Lord, praise.
Xa sihlabelela.
As we are going to sing.
Sisamkele inkulumkani yamaXhosa.
As we welcome the King of the Xhosas.
Asithi Ubuntu bo. Lu.
You see, there's so much that you still
here in our area.
Tina, bantwana bahle, sinabantu bamasiko, isithethe, inkcubeko nenkolo.
We are people of arts and culture as well as our traditions.
Ukuba ungajonga apha phakathi kwethu bafika bekhona bebaninzi abantu abaqatshulweyo.
Have a check on all of us here, you'll find people that are sashes because we believe in our culture that is the way to protect yourself against any spirits.
Sikhulele kuloo meko.
We grew up under such conditions.
Ke xa kukho nina siyiva intshumayelo le uba ihamba ngendlela ezithi zonke
zabantu. When you are here and you are bringing this message that makes us to believe that you can bring people closer to God.
Yinto ebalulekileyo ke leyo kuba sikhule uThixo simazi uba ngumntoko yokhonza nathi siyakhonza.
That is very much important because we grew up knowing of the existence of God as we are also believers or religious people.
Sithi ke bantwana bahle sinenkonkulu lendlu kaXhosa siyakhulela kakhulu.
We as the great place of the Xhosa kingdom, we are very much grateful for your presence.
Kangaske nono abilite lifike ixesha lokuba nihambe nihambe lixokile niyazi uba eke lithunyiwe nguThixo apha likwenza.
May you have a great time knowing that whatever God sent you here for, you have done.
Singabantu ke nesithini kwaye nalo lofasi bam ngobani.
I